Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuhuje umwaka mushya muhire. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari yo gutangira umwaka. Ba president b'u Rwanda n'u Burundi baraye bifurije umwaka mushya muhire abaturage b'ibihugu byabo. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu kanya gashize gatoya cyane, turahera mu Burundi. Impera z'umwaka, intangiriro z'undi mwaka. Ni umuco ko abakuru b'ibihugu bageza ubutumwa ku baturage babo. Mugenzi wacu Eloge Wirika Neza wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye ijambo rya president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimishwa no kubona u Burundi uyu mwaka urangiye ufite inzego zitorewe n'abanyagihugu kandi zikaba zimaze kurama. Yishimiye cyane kubona impunzi ziko zidatahuka, hamagarira abantu bose n'amashyirahamwe yigenga kutama vuga bitagenda neza gusa.
Turanezerejwe n'uko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu byagiye mu buryo, zikaba ziriko zirataha ku bwinshi. Duhimbaje umwaka mushyashya rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano byiganje mu gihugu cyose, bikaba biboneka ko igihugu cyamaze kwiha iteka mu makungu. Nicyo gituma dusaba abarundi bose baba bari mu mashyirahamwe y'abenegihugu, baba bamenyesha makuru canke abamenyesha mana, dutegereza twese hamwe kuba amagiriranire. Nsavye shimitse ko ayo mashyirahamwe yomenya ihangira n'intumbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abenegihugu, gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose.
Yagarutse no kuvyo leta yaranguye birimo amafaranga yinjiye mu kigega c'igihugu bikayifasha kwibako.
Mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe. Ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa intigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire, ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho. Ni naco kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro, na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu cya Afrika yo hagati. Mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano, leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda abamurara ku mugondo cyanke ngo bamutsinde kuvyiwe. Mu gisata cy'ubutunzi kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwizatunga, amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega cya tari meshi. Uyu mwaka ikigo Obere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601, mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990 gusa. Kubera ivyo, leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye.
Mu bihe nk'ibi umukuru w'igihugu arahikigongwe abanyororo. Muri ino jambo haritezwe mbere ko bamwe mu bamwandikiye bakatiwe wo guherayo bagiriza uwahirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'2015 barekurwa. Ariko se Barundi yavuze ko bazorekurwa inyuma y'igikorwa c'umurwi washizweho ubijejwe.
Leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu, na cyane cyane ibiri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka 10. Ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano, kunywanisha Abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Turamenyesheje ko bamwe mu banyororo baciriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe, abandi batezuri bizokorwa hisunzwe icegeranyo cy'umugwi uri kuratohoza ibijyanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo.
Perezida Ndayishimiye yahamagariye Abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu, yongera yiyemeza gukomeza kurwanya ruswa.
Naho twishikana igihugu tutagikunda, twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemo tuvavanwe n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi abasuma abakora urudandazwa rwa magendo abatanga n'abagibiturire abasesagura amatungo rusange nuko tumaze kubishikiriza abarundi n'amakungu abarya imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire eka n'ababitanga abo bose ubutungane burababona kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya nta gihugu cyateye imbere abene gihugu bicaye tumenye kimenwe kuye kurya ari yabirondeye nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko atamwimbo bagwije
Perezida w'u Burundi yavuze ho kimwe mu byo yifuza mu myaka iri imbere ari igihugu ciwe kigwiza ivyimburwa bishorwa hanze kugira ngo haboneke amafaranga y'agaciro atuma abarundi baronka ivyo basumira hanze badashobora kwirimira canke kwihingurira Eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ubutumwa bw'abakuru b'ibihugu busoza umwaka butangira nundi noneho tujye mu Rwanda mugenzi wacu Asumpta Kaboyi nawe yakurikije ijambo rya President Paul Kagame
Muri iri jambo ritabaye rirerire Perezida Kagame yibanze ku buzima bw'abanyarwanda yabasabye gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe gitegerejwe urukingo
Twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho kubera imbaraga zanyu ubushake no gukunda igihugu twese dufite uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje twirinde rero buri wese yite ku bandi mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze Je n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire 2021 uzababere uburumbuke mugire umugisha w'Imana
Imuruzi ya Perezida Kagame ije mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera ari nako haboneka umubare utari muto w'abahitanwa n'iyi ndwara ku nshuro ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje ko abantu 7 bahitanwe na COVID-19 niwo mubare munini ubonetse kuva mu mezi 9 ashize iyi ndwara igeze mu Rwanda mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima ryagaragazaga ko mu bahitanwe na COVID-19 harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13 abahitanwe n'iki cyorezo kuri uyu wa gatatu batumye umubare w'abamaze kwicwa na COVID-19 mu Rwanda bagera kuri 86 Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu abantu bagira ku 8,250 mu gihugu hose aribo bamaze kwandura COVID-19 muri bo abagera ku 6,369 barayikize mu gihe abakirwaye ari 7,095 gukomeza kwirinda COVID-19 abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune kwirinda guhura bitari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se yahuye n'abantu benshi Leta kandi yashyizeho ingamba cyane cyane muri ibi bihe byo gusoza umwaka aho abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo zabo saa mbiri za nijoro naho abatuye mu karere ka Musanze bo basabwa kuba bageze mu ngo saa moya za nijoro muri iyi minsi mikuru isoza umwaka kandi abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kwirinda ibirori byo mu ngo abari bafite ubukwe bwarahagaritswe gusa nanone leta iherutse gukomorera abari baje mu gihugu baturutse hanze baje mu bukwe bo bemererwa gusezerana batarengeje abantu 10 Ubwo yageza ku Banyarwanda ko igihugu gihagaze mu minsi mike ishize Perezida Kagame yavuze ko bitarenza amezi 6 y'umwaka utaha Abanyarwanda bazaba bamaze kubona urukingo Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Dusubire mu Burundi udutabo dushya turanga umuryango turatangira gukoreshwa uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 ariko bamwe mu baturage b'umujyi wa Bujumbura baratwinubira ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana
utwo dutabo urugo rwose ko mu gisagara cha Bujumbura rutegezwa kuba rufise tuzofasha kugira umukuru umuryango azozara twuzuza igihe cyose aronse abashitsi kugira bifasha abajejwe umutekano mu kazi kabo bishikizwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura ahamenyesha ko abanyagisagara bategerezwa kuvyubahiriza
ta mutekano nta kintu nakime gishora gukogwa kwabemereye ko tuzobaha amakaye amwe bitanire carte de ménage kugira ngo ahazoboneka umunyamahanga wese yadukije atazwi baheze bamumushira habona na cane cane kuko amakaye de ménage azofasha nk'abantu abashitsi baje avuye muri interieur cyangwa avuye handi kwandikwa muri ayo makaye handi rero ayo makaye arafise udasa no kuvuga komine yose izobifise ikaye yayo naya makode twashizemo kugira ngo bibe ntigano
ababa mu gisagara cha Bujumbura babona ko tudutabo tutari dukenewe mu gihe bafise utundi bati no kubasesaguza
ntibinguye neza na gatoya kubera ubwambere twahereye kugakaye kamajana 5 mu nyuma baraduza turagura kandi gakaye ka 2 akoye ka 2 rero niko tumaze imisi dufise mwino misi nta nuko karaganya kuzura turacyagakoresha ntikaruzura ariko urumva ngo bayazinya kandi ka 3 antawe dufise dukura amahera tubwe nk'uko ruhare rwacu turakenye nawe tubona dukura amahera ibintu byose hano mu gisagara cya Bujumbura birazimbye none amakaye nayo aduze kubera iki ntitwumva impamvu ni kubera iki
kuri jewe iyo ngingo ntiyari mbi bari gushyikira umutekano ariko nka twebwe tuba dusanzwe dufise ayo makaye tuyamaranye igihe ariko rero niba bakeneye gushyikira umutekano nibafate abo bantu bitwa ko baziguze bazibahe atacu bahinze kubasaba kubera nka twebwe tumaze kuzigura nk'igira inshuro ya 2 rwa mbere twakagura 500 ugira 2 kajya ku 2000 none je no saba yuko umuntu wese wabafise iyo kayara yiguze bakeneye kuzihindura nibaziduwe ku buntu kwa tuba tudisanganye utayifise nawe ayigure bushaje ariko twe tuba tuzisanganywe simbona igituma boza badusaba amafaranga kandi dusanzwe tuzifise
kiretse rero ko abanyagisagara bavuga ko batumva igituma buri mwaka bagoma basabwa utundi dutabo kandi tuzimvye gusumvya utwahahora bamenyesha ko n'igikorwa cyo kwishyura mu ibanki imwe rudende bibatesha icyo bokoze
njyewe ubwa mbere iryo tegeko ryisohoka nabaye mu bantu ba mbere bagiye kuriha kuri iyo banki ariko twahahuriye n'abantu benshi ngaha kuri Finibank twahahuriye n'abantu benshi bava muri za Kamenge bava muri Gihosha umurongo ugasanga ni muremure cyane ukahamara kariho nk'amasaha 4-5 wicaye urindiriye yuko shikigo icyo cyose ni kibazo cyasaba yuko nka meri ya Bujumbura yo kwigora ikasaba Finibank yuko yokwiregiza amasantre y'abanyagihugu bashobora kuriha kugira ngo nabo boroherwe mu buzi bwabo bwa mishiri yose
amakenga dufise muri byo amuje bintu byo bari byihutirwa nk'uko babivuga hanyuma umwanya nawo kaba ari muto turabyaho tubimenye aho bingorane kuko baje kukadusaba si uko twese twatumaze kukaronka urumva ntikiza rero n'uko bokongereza ikirimbo kugira ngo tishe twaronse ako gatanu
umunyapolitike atavuga rumwe na leta Tasiano Siomana amenyesha ijwi rya Amerika ko igisagara cha Bujumbura caronse akaryo ko kwironderera amafaranga mu banyagihugu ati utwo dutabo tuzimvye gusumba twahahora sitwo tuzobungabunga umutekano w'igisagara
mu gihe koko ubwo bukaye bwo bari ugufasha kugira tumenye abantu baba mu gisagara tumenye abaraye mu muryango y'ucankuriya ntibikenewe ko abara makaye akomeye cyane azinze icyo ni kimwe cya kabiri kuzana yandi kandi na yari ahasanzwe atari bwahere ukabuterekanye kwa yari ahasanzwe hari aho bayakoresha kugira bahungabanye umutekano nibaza n'icyo ko atari gituma gifashe cyo tuma umuntu iyo tanga isiguri ihagije ku kamaro k'ayo makaye mashasha ahubwo benshi cyo bibaza yuko ari uburyo bw'igisagara cya Bujumbura bwo kuza bararondera amahera mu bantu kuko ahandi nta siguro zihagije iyo kaye yindi iza gusubirira izindi zitari bwahere nta siguro ihagije zifite
mwamenya ko ako gatabo kagura amafaranga 300,000 gafise impapuro 20 mu gihe ikaye y'impapuro 24 ku isoko igura amafaranga 500 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore 5 n'umwana umwe barishwe nabo mu bwoko bw'abafurero biciwe mu ntara ya Kivu y'Epfo ubwo bwicanyi bwabereye mu bijombo muri territoire ya Uvira Patrick Mugabe uhagarariye abafurero bavuye mu misozi ya Uvira na Fizi yabwiye ijwi rya Amerika kwaba abaturage barashwe n'abantu bitwaje imbunda bakeka ko ari abarwanyi b'imitwe ya Gumino na Twirwaneho igizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Mugabe ari kuri mikro ya mugenzi wacu Edi Rwema.
Narima kutiyo kushaka kujia kwenye kilometri na kani baulina abandu wa Twirwaneho Gumino kawawa kuita masatu wapu ya bagore watano na kaungu kamo
ngame nye guteko abo warugwanyi bitu kwa ajinu wa arara abo muri Gumino
kuwe raba wawo unye haribo blesumwe ya wawo unye kukwaraka vuga andi warawa haribo wawungu bari ya muri kahuna awa andi wa muri kagogo
ibyo byabaye ingo masa angahe abo wanu bari bavuye hehe
awa inga masa moya ni gite pandiri abagore wapu ya wariwa kuye muri kandi kuwe ra mu byombo ihana yose barayitwise ubumwe n'abantu basigaye muri kandi bavuye muri kandi bagenda mu murimo gushaka ibyo kurya bashize mu nzira bahuye n'abo za Gumino za Twirwaneho.
Ubu ngubu aho ngaho mu bijombo byifashe gute, harimo harakorwa iki?
Imeze nabi cyane, ubumwe abantu bamerewe nabi kuko barashaka kugunga kandi baje mu gihuru kandi bamerewe nabi cyane bakubera ko ibintu yabaye ndabagore eho nibayimosa nta munsi umwe ariho umugore babonye muri ndambara kubera bariko baragenda kwica abagore kandi abagore nibayimosa abagore n'abana nta kibazo bafitiriya muri ya magrupa ya Gumino ya Twirwaneho ya Mayimayi ya Bishambu kubera iki bariko barica abagore kandi abagore nta munsi habanumwe bavuze ko babonye umugore imbunde babonye umugore ari mu ndambara babonye umugore ariye ariko ibyo bintu bimeze nabi kandi biri kuzana ibindi.
Hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se MONUSCO yari yakora? MONUSCO ni ingabo zibungabunga amahoro muri ako karere z'umuryango w'abibumbye, hari icyo bari bakora kugira ngo babagaragarize ko umutekano wanyu ucunzwe?
Nibo bagiye mbere aka bantu bapfuye bakazana mayiti kuzimura mu murima bayizane mu centre de sante ya Bijombo. Ubu nyene abantu bose bamerewe nabi, aba na MONUSCO imerewe nabi, aba na EPAF imerewe nabi kubera ni igitendo kimwe kitarabaho kwica abagore.
Bwana Patrick Mugabe, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uhaye Ijwi rya Amerika, kandi mukomeze kwihangana.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twagerageje kandi kuvugana nabo mu mitwe ya Gumino na Twirwaneho, ariko ntibyadushobokeye kubera itumanaho ryadutengushye. Hagati aho umwaka w'2020 usigiye iki abarundi b'impunzi bo mu nkambi ya Rusenda, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo.
Ni Jedone Aishaki. Uyu mwaka w'2020 nje nk'impunzi yo mu Rusenda wansigiye igikorwa kidasanzwe, kuko mu mirimo nakoranye n'ishyiramo ya Adra nashoboye gukuramwo amafaranga make mubakamwo inzu ya etage y'akabare ishobora kwakira abantu bashika 120. Bo abantu iyi nzu nubatse yakira na abantu bava mu mihinga itandukanye, hariho ababembe bano hepfo, abapfurera banyindu, abarundi ndetse ingenzi zose zitandukanye n'abapartenere barimo, kuko barashobora gushika bakivuna akanyota. Manake muri uyu mwaka nakoze ibikorwa bidasanzwe, naravunitse cyane mu kigo nakoze cya autonomisation duhumirizwa n'ishyirahamwe ya Adra ishyikiwe na Ansel. Nashoboye gukora igikorwa cya brikete, gukora ibizuku ndetse n'uburimyi bihimirizwa n'ishyirahamwe ya Adra. Muri bimwe bimwe nakoze, amafaranga nakuyemo niyo nashoboye kuguramwo imbaho, imisumani ndetse ibikoresho bitandukanye nubakamwo akakabare. Kantwaye uburyo bushika hafi 5,000 y'idolari bo bwawe bwitange ku murefije, umuntu ashobora kurekura uburyo nk'ubwo. Ariko kuko aho karusanga dutuye mu gihugu cyacu, abantu karusanga twiryohera, abantu tubayeho neza, byabaye ngombwa ko nubaka akakabare karimo agatutu keza taje umuntu wese ashobora kuhagera akabona koko ari akabare kabereye. Gafite inzu yo hasi n'inzu yo hejuru igeretswe n'imbaho. Uko biri kose nk'umurefije n'akabare gateye igomwe nashoboye gukora mu mwaka wa 2020.
Jewe nta Kirutimana Auguste wo mu ikambi yo mu Rusenda, mu mwaka wa 2020 unsigiye amahirwe ntangere hano mu Rusenda, kubera ko mbere naho zindi umukozi w'abandi nabadandariza imiti y'indimo imiti yo gufumbira indimo yo gupomba indimo ariko kugishoro naronse nanje gitoya ku kazi bampa bo barampemba nka 50 kukwezi bihumbi 50 y'amakongomani basire ngenda ndatubika buke buke kugeza aho nongereje mbona ndose nka 500 y'amakongomani nanje ntangura gukora akazi kiwanje ubu nshima kubera no vuga ati byagenze neza kubera ubu nta wundi ngikorera ubu nije nikorerako ubu mfite farumasi y'imiti y'ibitegwa amafumbire imiti yo gupombesha amaside n'ibindi kubijanye n'indimo bo iyo batinze kudupokeza kubera ko mfite akazi nikorera kandi kiwanje ntibingora cyane ndafata duhera kutwonkorera kutwondonka mwako kazi tukambeshaho mukiri ngomba ntarapokira nkaba ndabayeho kuco dufaranga
jewe banyitwa mbanze ndore cyiza ariko izina rizwi cyane ni Neymar bivanye nuko sanzwe ndo mukinyi ndashimira uyu mwaka wa 2020 bivanye nuko natanguye mfise udera duke ndadushira mu mugambi wo gukota amabo manake nuko novuga ry'amahera dutanga banki rambe yarangiriye akamaro kugera hampa inyungu ndagera mu idorari 800 ca mpindura umugambi narimwo ca nja mu wundi mugambi sanzwe nuko narinze moto ca nigurira gwanje ubu nije nikorera kandi ndabona yuko inyungu ihari
gwe nk'abahinzi borefuje mu rusenda ikintu dusige 2020 nuko twarimaga dukora utunganyiza umusaruro wacu tukatwarabonye imashini itonora umuceri kubwiye twabasha kwiteza imbere tukora nibyo dufungurira imiryango kugira ubu ngubu iyo mashini yatangiye gukora n'ubu irakora n'isa ubu bari gusuka umusaruro tuwujyana ku mashini tugasuka umwe tukajyana mu rugo tugafundi tukagurisha amafaranga abasha kuduteza imbere tukagura ibikoresho byo mu rugo impuzu z'abana mbere y'ibihumbi 2020 twagiraga umusaruro tukabura w'umuceri tukaba tuwujyana tukicwa n'inzara tuwufise mu nzu ubu bantu bagize n'umwete wo kurima bapanuye ahantu hanini wo kurima hari epfo kwitanganyika urusenda hari aho bita ikenya hari uri kugana ujya ibuvira aho hose ubu rwose abantu batanye kuri mu muceri kuburyo iminsi iri imbere guha kurima ukaba kwiteza ukagura moto mbega umuntu akaza asubira mu gihugu cye yifashije nta kibazo afise
uwo muceri iyo mashini mwayibonye biturutse kuki
iyi mashini y'umuceri ni nkunga twawe na adara nifashwe na seri kuko twumva dusaba twerekana ingorane dufise barabidufashamo twe tumaze imyaka 3 icyo kintu tugisaba n'umwe umwaka twagize amahirwe turayibonye iyo mashini y'umuceri kugira n'isaha tuvugana ubu ubiri gutonora abantu baraturuka imboko bakaza gutonoza mu gatunguru ya mbere kuko twashyize mu gatunguru ya mbere no hagati kambi kwe uva mu rurinda abona hajya gutonoza uva gatunguru ya gatatu aze bitamuvunye n'abakongomani no barabara twabigishije kurima ntabyo bari bazi kurima izo mbuto z'umuceri ubu nabo barayirimo baraza nabo tukabatonorera
muri abahinzi bangana gute mwabonye umushinga
turi amashyirahamwe agera muri 5 dufise abanyamuryango bagera mu 1000
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese uko mungana aho muri hose umwaka mushya muhire. Intashyo z'umwaka mushya duhere kuri mwe mwatumye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nitwa Mpera. Nahize Bunani, nahize Nadawe, nahize Nabuhu na Karaberi, Matasa na Bwirabure na Buderesi. Imani baho umugisa.
Ndi muraperi nabahinda ndi mahama imwe ndatasha uwo bita Bunani Dawe Karaveri Hitimana Mare mustanere wo kuntega ntwara ndi muraperi nabahinda murakoze cyane nabandi
arabiba nitwa mbone bogoye ba Moripoze abandi mu nkambi y'imahama ndasuhuje abantu bandi bari Burundi banze ku isambu ndasuhuje Dawe ndasuhuje uhugu wabita Awe bizoje se kamana. Nabazuje nabara mubanje bari mu Rwanda nzigire cyo ambwe wate nabazuje nabushoni. Amora mubanje umugore nyira bakubari sadze. aho ni murenge wa Musha mu karere ka Gisagara ngo anaga gusoza nabo dura mahoro
kenitwa kayirwa sikovia ndashaka gutashya musaza wanjye Claude ari mu Burundi ndasubira gutasha Burundi yita Toro ari muri Amerika na mbera miheto Dismas ari muri Amerika ndashaka gutasha mwene wacu ari Burundi Mukaritesi Juliette ndashaka gutasha abantu bose b'i Burundi banzi kandi Burundi ndashaka gutasha nk'inzinga Pierre ndashaka gutasha na papa cyamugoyegere bazi turi kumwe mahama na nkuru y'ingoma turi kumwe mahama na Mukamisha Beatrice na Mukamana Beatrice n'abantu bari muri Tanzania harimwe umugabo wanjye bitaye Mire Mwemera ndamutasha niyo nshuti Desi ndamutasha na Joyce ndamutasha Kanyamuneza na Mabukwe na Clementine Mukarugomwa na Vediana ndamutasha
cyenitwa Nsabimana Samson bakunda gutazira ewa nkaba ntasha inshuti zanjye z'i Burundi kuko je ndi mu nkambi ya mahama mu Rwanda batasha abo bitwa Bintu n'Imana Francois batazira na Bado batasha abo bita Tuisabe Jean Claude batasha Riyaz Imana n'umuryango wabo wose umuryango wa Nibizija nkaba ntasha na papa wanje ariwo Miburo Pio na bene wacu na bashiki banje harimwo niyo nzima Chantal harimwo na Igombe akabamwo na Gatsiri akabamwo niwo bita Ruboni nkaba ntasha n'abanzi bose n'umuryango wa Gwakigamba harimo umukecuru bitwa Kabagabirwa n'umukobwa wiwe bita Dorothea n'uwo bita Makobwa nkaba ntasha n'abavandimwe bose b'inshuti n'abagenzi bari banze ku mucyumba w'Inyamabuye harimo n'uwahoze ari konseye wacu Sezike Antoine hamwe n'abana biwe na cane cane uwo bita Kimuga yari inshuti yanje Bidonyori Mujeri ba karagira bose n'inshuti zanje hakaba hari n'inshuti twahoze twigana ku mukenke abo bita Nkuru Nziza Nestori Ereneste abo bose ndabatasha bari inshuti bikomeye cyane nkaba nifuza yuko tuzosubira tukabonana kugira ngo twongere tuyage Imana niyo yabikora tukava ngaha mu nkambi mahama tugasubira mu gihugu cya twibarutse bivanye n'umutekano ngene tuzoba wabonetse tukabona natwe turafise uburenganzira bwo kubandanya kwa mu gihugu cyacu murakoze nkaba ndangije ndabifuriza umwaka mushasha mu mahigwe n'ibyiza n'ico mwifuza cyose n'intego yose mufise Imana izotume muyishikako
nitwa Kazokura Jean Paul nkaba ndi mu nkambi ya mama iri Kigali mu Rwanda nkaba nahunze mu 2015 mboneye aka karyo kugira ngo nshobore gutashya imiryango yanjye iri Burundi n'abo turi hano abari Burundi nohera ku mubyeyi wanjye siganye yakire Bernadetta aho tukana ndacyayisaba Gustave Kahungu Gerard na mushikanjye yarongowe mu muyinga bita Hotel Diane n'umuryango wiwe ntibagiwe Patrice n'umugabo wiwe abanda bifuriza bisi mikuru ya Noel na Bonane Imana izobandagirire ntibagiwe abari hatu mu nkambi twahunganye mwene wacu bigira Imana Alexis Ciza Fernand n'imiryango yabo barubaho n'imiryango yabo benshi cyane tugendana n'ubu tuguma tubana mu nkambi ntibagiwe n'abanyeshuri twaratwigana mwaka uheze wa 2019 bose twigana abahungu n'abakobwa mbese n'ababanyigishije Imana izobandagirire
ndi Gerali nkumva nshimiye Imana kuba mvuganye na Radio y'u Amerika nkaba numva n'ibyo yanjye bashyikira abo banye bose abari Burundi nasize zo guhunga ndavuga ati Imana ibampezagire aho ari hose harimo byose Imana ibahezagire kandi y'u Amerika rirakabaho nimfashije byinshi kumvikanisha ijwi ryanjye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi bene wacu Imana ibarinde natwe turinde tuzongere twibanire amahoro
iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mbashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe muri uyu mwanya nongeye kubifuriza umwaka mwiza muzawurye ntuzabarye murakarama
Nazi hosa maria ni kubanira, kachuinanira, kachuinanira, ni dihotu kutamira, kanira ni dukamira. Muzo mwoge sinakugie, nijawe ndio sebjaragie.